One Vision GH, your best online news portal.
Oh, you refer to the ampasset to the cotobre and crop poetry, the ampong. Can't let try a kaya de trenuo, yanko poetry, the ampine, but say ye do my trena yampine, she de biarada, or catatia nadama, emsia, catemada bojemo de dear mofris, and a diatia be at the chebi and munsum, a diatin susudia not domacuma juma, what dear science, and ye to enchebe be a year in teachers here some more, nigher some or some pia da was say, and more qua bam was she be said than the denina, would tear ye now share and now subscribe, now gun and some out to a church in a boom from Pagana Montes or social media sooner for someone who does so their brand brandy and saka and some one. We know that this should be a my yay and ye one san one a yay a papa moderna subscriber for my yay. Ne bremudia de dry a day else some one or basra safu ye wo my gun a man a presbyter safu womu dia tuja womu HM was say LGBTQ plus and some as soon as you just add that son and penny for shena ye yamra. One now will be this answer on any binos. I do not for no yen shenny. Want to crown him fear me and Sanso Becaco J terms way a war and be a fear. Sanso and Ghana Water Company Limited, woman in it Kufo, and ye upper west region, yes, to a woman summon 40 seconds for touching more weapon you get it, my mum for a penachena, a guanono, and ye almost a month for the car and shunning Kenny and Tisabri, almost so much and then they air down one more car. Na kwa bi nsuo zuzu se waya kromfo tachi amani ebunsa ne eye kampa ha empotam hono wa wakọ na chese wakọ dase hate ya chese se nyawi na beyo se ya na ne tramo nye no soso na ne wa wasemwa dr panyin bi a wabene wanim de ewo kidney sensem wo sei odi abetu de se ya de edim ntintime pa bo adwuma sonsoro ko woni paduanim nti dase ni ma ye ni nkọ ho na ye ntoto ne ma ye na da bia wontimi nya hoden na bibi ni a ono so ye na adwuma woni paduanim ma Timako abwayem. Sanso en abete ewan semimu ese legoso montenso eni akwebi si fango obwaye drinto wanam froke biyo obete na ponkoso akwe duma debia wata heri ya semi pantoma ewe zunye wei ene nsema sabre yansaka yede sumuwa ewa wano vese njie chiso bo mwede na subscribe na seno omanfo nyebi nshe nyebi enti osumfo disi poku kongkongkong bune tempe mnana ewe zunye bo mwede na yi wa sum nani yansemu yendwe temstai biya bimfo and then we free case so yen free case yen nche mo se e wo Presbyterian Church of Ghana Basra Safo ye wo my Ghana man panyifo asinkonwa atoato adwene bi ama owura Samuel na te George sabre ne Samson George won samu a wo kan ye ne ade a dimu ntintima e da waba mu a wo pese Ghana panyimfo hwe ne mra no e ba wo de wo fom se ne LGBTQ plus ne brusko to ne to bebe nya mra e be ba kure mu se e ba be ye adwuma ama safo no kwa ma o ma bebo dwe ne afefasem abe popuri kase sebo abegu ya sukuru ma abedwedwe yeto de atre ajeje boku ne skinny bi e de wig bi ebutubutu eti aka ya no ko se anadu boja baifo no safo ne nsusu wo musu okuru ma asem ya bi e na basre mpanyufo aba abeka ene wo mu ehia mu a wo mu koy mpanyufo na gina tuo no a wo mu de aba monte su nyina ene se sa LGBT crop plus na enya de ebeboa yen crop plus de crop plus enya de ebeboa yen nti ade a temamamfo bi ni makwakoye ama abo wo mo man e de atorenche ma wodo atoto wo mo wo mo man so no yen yesuro awurade se ebekwakoye ama sa bufuhie no ebi aba yen so nti se echi wada se ni bi so kwakodi sansem goni bi sansem hunu no sa brabo ne ye chi wade e ma so domo ngomora eboye no sa woni kro no ye chi na gana mbrane yemfo no konko nano hwie bianya hwie kora no efie mako mako myensa yemfa no konko twirimu no ni kro ensua common sense woni dia fie no amba bio amese emabunu wosesese hunti eno doma nkoma bo ba fefefe hona mremre megoma goma pechepeche kama na bema to wedrewe na aso de ho na aso ope duna e na aso ope na abawie se na abawie dia nyakure mu yensoso so se bebre se biokronto yensoso mframa bone zo mane medane ja 90 no wo monhwe na sane ma no yenyin famfiri akwamukrento no manyamfo sam george so adan nwane na akuni nifuo bi ni abranefo ni animdefo bi na nka enim sesebi sebi mpanifo mo nimu amekoto seremeka ke enim so omwo nyanzente ombabwa ye na nka sasem yi no omu nyina tu omanu ogum ne yetie na anti lgbtq nso omu de pese I have my right they also have their right they have their left, not their right. See, a better have a source and some funny son. I got a my womb by Bobby. I say, a bomb pay be brebe, a radimi pecuna nasafono, woman ya day, woman wom dock no kawahu. Yen trans and om home papa o pokum fanunku, mom om trans and edges om bed om home pato ta. Nyadi as a mokako so mope, woman yen the swamabusia for when ya, opa so dan or domankumanimity, I am mark quan wokremo. Until Basil and Penny for in some omadia bano, and Penny for with your mosampa committee no some draw the ante wounds and be a be. Oso ho kakrai eh yata kekam kakrani ente de ekone de eba ne yamma kwan emma sambrafo we meye aduma wokurum ha ene nka ne 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 yilevi ho atinye de kra de se ne eyeketu obi na poema ntemo hin bi ankasa wuni kura baye sa subamboni bi won ne mpotem wo twa de wo su kronum na ne ba ko bi nzukura san de baye se ne wuni kura de wadi abri woni nim ye nu ani bo nan se ya dwane tufa wiem na form de okaso fo a obetimi ambia bo pa me acho se twem and to sabre and one seven sanswa shasia air sorry ban sorry sorry no a sanswa edu womano atumobium tianche sem penin for betie na woma consider wa bra see yen she ye never de ya drum na ya ye tia sambra win I tia me ye ba me kasem yonko ba medam so fanin sam ramon for he de bida or the mankuma and nim diano benkata tia kutu ye tra ye na o wode na chi na ne o oh wanka sa u fini sai wo mo mo ye yes I can have my right nyina so ade ye wo mkra ne se wo mo wo yire wo ma nti mo ma no ne muntu wo mo fu no mo kware e ma wo mo ware ma na me mo mo ware me ma nke no ye se nka wo akwe ye na bodu fite ye o te bankese ma da bi o te social media so na sebisem go nkwa na firi na nu mu bayi eh adan a wo fazi nti o mu hwei emfa boge nye so ayi nka mamba no mamme me na nka wa gay fo na lesbian fo no wa call na nka be wa bi na ye hu se yes wa set record example nti leadership by example nti mo mo kasa no mo mfa mo mansha se mtwa so na mo nye ja mo yire no na mo nkofa me mamme da mo chi na awodo de suom na pobi a babro se ba kun na mbeye se ba kun su be nyunu na momie nu maka bom momie nu be de da de ja na obi anfere no yonku be ze nyanom nti drusa na yu yiri si nchen fa na ma baba na won fa na so ko fa baba e ma na ehu se yes afa na mosi kwa no so na ehu se mo mo aye example nya sa de munya aka ne nya tie na munya kake kane nsem bia wo kanso wankasa untimi nya example ma ma mfo nhwe se obetima ya na ntinye ye asem ni akoma seye ni mudabro so de bam so ajua one version jesus ni bomo dan subscribe na se no manfo nya bi hwenya bi enti yen free eti wade so na yen kopiemu ewo Ghana Water Company Limited for wo mone eye electricity distribution company limited Northern Electricity Distribution Company Limited for Netco sabre ameka se ni mpanimfo emienu aka wo montuma funtum France wo mo nemre bi wo funtum France ye ye se ni wo mo ekwa manfo afiefie makocheke illegal connections a posi ni bi kwabu obi twi nase a okonya asem no ezo de munhwe na posi ni bi odimachi bi amoma no woni na wanko mana kokwa amen no na nkofa asem amba na dampare de wochiri abahyebone obetia no na nsuofuo yi ene nkaniafo ye di afre nyina no yesɛ nipa bi dede ka ewa tifi epoye mantanu ma yempɛsi ebetua ebinum so aye ye illegal connections da ko wo mu fie binso awiawia mita da ko wo mu fie ne adade na panyina wodi wo manim ayo wura ye Hansen Mensa ene ochi mu sɛ ade na ye ye wo mu ne sɛ sika no 132 million Ghana cedis ene amamfo ehɛ wo mu to akakam ya kyesɛ wo mu ntui aye ukɔka wo akɔka sɛ konfoze ko ye mfiu anhwe kura bedu pabro obi timi kɔso ɔkwakwada nsuo ka ɔkwada akani aka na obi atime sane ne krama woni fie so wɔn kɔnkɔwe woni kro na wo yɛsa ɛyɛ ɛne nti sa bredi ɔmo nyina ka wɔn ntoma bɔm na ɔmo bat sɛ kakai nti woni kura wonim sɛ wode ka wode akani aka wode nsuo ka ɛwɔ ɛyi no western upper east no pam cho hwɛ ɛna wɔn nwane wɔn so wɔn ba na ɔyɛ gogo agwa tobe tobe ɛna no wɔn betwi protest bi amasa ɔso bɛ hɛ sɛ meto kropɔt ɛunya na ayi bia atufoɔ bɔ ɛdendendendende de asɛm abɛfa no friendly match no ɔhwɛ bɛ wiase na yɛ wake up na wo bɔ no wɔ court nti hwɛ na wo de ka atua na wɔn afriase samanfoɔ dendendendende ɛpam wɔn mo agye wɔn sika sɛsi a wonnya nsuo wɔ ofia na wonnya nkani a wo ne ka obedi atɛm wo de ka obedi atɛm mo nyina akwasansɛ the same Ghana for you nti ɛdɛ nti na mo nso so a mo de ka no mo ayɛ legal connections no mo nya ya teta tete no mo nso nya mo hwani hwani na mo ayɛ nkwananim ɛdɛ nti ne pɛsɛ yɛ kɔ yɛ anim na binom so pɛsɛ yɛ twɛs aba sɛndi saa mambɔfo yɛ anim nyina na atwa sɛ bɛde bɛto awiɛ nsɛ ya ne bɛde mɛso asra bɛ na ma atwa bɛ ma aka ho nkasa punishment wi nko nwi anko ye pa enti sa bre de ye hwe nkania ne nsuo efo funtum france ye hwe de ebeko akwakowi awusua one version jesus ne modern subscribe na se no manfo nya menhwe nya be enti gana ntio mu ne twa so ati fie poya na foto emfifi ba bia ena nsem ne atase ne sebese pa ne konu aba benya nsafo mu ena eguso ye kenka de dan wo wafidi kase so wadama ena ye o subscribe na wa share no ehia ye papa 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 ewo ofa ne won kwa bo fai onu ewo she ha wo wo she maya eya ye de papa pa che se ne wununu ye ya de ya no adura no wo de she fa mam ze nka men sire nkyere wa e jan yentro so na ye nkonko pie mu ewo bunsa ena fe so eya kampa ha empotem wo no wa etifi atoye mantam ne mu na sabre de krachi ya wo da wo yi dia wo dane james wo da ye ye wo da ehe ni jinse atwi no otofisa ne buster so zufin wono anasem ne ye ken na temamamfo se nansentem wo munya asundue wo mo kire wo mo pa temamamfo no kire ehom mo kire kire wo munyaaye akromfo tachi amofo wo mutu wo msosa ewia wo mo ne ma edasuo mu ewia kete ni ade wo firifi akwa dwuma kra no ani daso wo wachi tesenia wo ba yesu na gya no akwa afu makopa aduane aba na akromfo ima wo mo nto wo mo no emuko okopie sa krachi so ewo nwura wada se hate onipo okopie nusu so agina no be sesi ma be sadue no agina no afre na kasa ohome onyesu wawu ohome ama hu sedaseni na da ohome tete na ohome ohome no afre na bona bona afre na omfi so onim ni dinte bia owura owura wo bona 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 omfi na ye na wokofre ni nwanu ma wompetem ho no se momra mehwe akwai plasha no ho screwdriver so so hye no apaso no niam ajeje no no mza akwai wokromfo se wonye kromfo anade ebeka nisha niam ajeje onwi uto ye ni mompetem so wotete nkaniam anase otutwa twa nkaniam anase wososo nkaniam ho ma wonye electrician na nsoso wo prisigris niam bia wonye fitani na sane ma wei ye ni mompetem ha ehyo ho sa wo ye den eno mu yi se na oma fre na wonte na wei enye drama onzunzanso anase winzunzanso a eyede ebe na nawie yebeti sei entime mru bibia so sane mam yodi akwa na ada sei hate sei wada chen na nka na posifo oma bo oma mande na posifo dia tuja sei betim so kra sei akwa na ye ntrekeshe ene wo ye ntitima mamfo mo omuni na bi obebo spy obehwe ntem ho no ma bebo spy a hwede ekwo ne dia eba na polisi ni nsema wode ema ye ni setimamamfo no enya hweyie ewo wo mo edada sitremo mo ankasa bambo no ehon ohon mabupen be sadio kron enkron akiripon kron ejina wankasa wo so sanse polisi ni de otenatena ya bibia sisi ye o mafra ni enu obetimi aba na so odun petro no kopie biso enya sa pa de a mo na ne dodo na mutim na munim sania esikofa enti afen so mo mo ye mo ba mo ni nso wo si akere kranka no nso mpa mu onwumre na nka wapon wo ye de ya wala tina kwa huwa fila na pasa abe pima nyumire na onzone fa wano wababe sendisika na sendisika nukura we nya na huko fia na sa wansiri wansiri tuzi tuzi di amoti zite kakra kakra de shashamu cheki cheki muhara batu se se nyumire no se we nya watina kwa huwa sama na unkuna boni bidi tuwe babe suso adu usike na abu utuwa sansu waka hono ene so yabu onzone fa nuhu huko fia kwa jojo huu ape nsuo bie jadi nompe ya kogu bebi kukra madia chinga yura dedo mwono wa mankwa aso rabe tuwa ujima so dia hena nkeye eninti wasu wa mufo no enhwe na womo soso edru da suo ma womo empontem edumayefo wose police de womo petro ene womo di akoniaba nanso momo ni de yentim agina ntententre se opon onkro na apon ayetue kaako da bi entim nsi womo ni adrafo de ene akoniaba de womo di ne okwaso a nto wom pese obi amo no ho ban na woma ne bambo ehia ne kane ensin bibibia a woye na yesi akronfo no womo ni da ho womo tutima mamufo so sa womo nye so mbesa kire o madwen wei eye police ni afutu a wode wabra tumemamfo eyi na so tire wo sa ni pesu se wo ye kromfo a wada hate ewo nwura mu se abo na nka no abusua one version jesu ne bo modern subscribe na se no manfo nya bi hwe nya bi ntie na ye nkopie mu ewo afian kwanta hospital na kidney dialysis dialysis mapai ei wo ye maami mpo Miss Beatrice Davis wonu na sabre ya kopie ne nchen vadini na mami na sabre de wodi tudwa kire mu se nipa osaa no ehu hia papa ba na wo bo adwuma sononko ewe nipadue no mti na ho adre no we die no no wono no wo ye abonta no nam nso kra no ba ko ho ka na baako na ho de na akofom kura se so odoma nguma nyim diem no so o ma baako pete sa akoma na betima ye aduma mu ni nyina anko o ma baako pe na nso o ma na bonta o ye nim ye num ye nu obi ade ye mie nu enti etwa se fata se wo nso hwe wo de no na adunya ne se fata se wo die ene wo pom din exercise kakra ne ade ade e wo se ye mani hia ye na wan hwe ye na da bia wo de ade ani kwa se wo di wo so o mo wo mo jabro so na fe so si chire ya de sa afo no ndura ye de ama wo se nom no hwe na nom ne pepepe aduani a yesi di no hwe na di ne pepepe nya ade ade wa ntuo hm ade ade na sebi ekum kwasea hm ade ye mam ne bi owuo ba na ba owuo na mko de bi uti ase wo hu hia busua wo hu hia gana enti ma o tekrema emfa wo nkonkoto amane bi mu nko yihim wo ento fidikasi bi ma wo ntimi nyi wo ho eche wo nsa na ache wo nan na jese wakam ofe na wo ba badwa nkrofo asum abahia busua sika aka ye de bebo enchirima ho bra enti oso obi ama ne sa no o kidin no ma ho ehia wo ewo ni pedwenum wei eye doctor ye futu a wode e maye World Kidney Day and wo church sense media tre ensentrofo yenwie ewo Lagos monte so alata ya mani mu na kwa ya wote yi ponko so a obi tene ka ma watwa den e si pepepe life and credit nani nani se wose fango obo aye dene na no na afia boku ye kan vim lady wose Ghana kra de ye da ye na fuo enko ba bia chia ne si enduru ba bia wose kopie mu arata ma mu fuo bo e chen eyi kokin ne bo den amasese nwa bebre na ekofo nti Ghana kra de si ye hu hwe we ye comedy sense e twetre ye se yampa en obi ahia ase a wose ne wonam fa ka biem ne ye ponko ne wote so dibedi akwa ne aba akwa aduma nti zabre de e bebre ma de ensem wo wede bibia bi si e wo kroma nti so betena ka mu ama driver ni aye o some 15 naira this time they've increased it oga e no be 20 naira again o be 15 naira one person said na tie naira sem wetene ponko so kra wona main road so wo so mfa for wona main road mu nyina mae aboa no ne nkwa woni mu nti wonzo ne fu awrade de ama no ne wozo koto fu na so token nti ne nam kwa no so nti o ma te kwa na fa de se die aye kese se Ghana ha obi betuma ye bia se ye ye jisi ye nhu su obi aye bibi ye su ye bibi e bia na obi di aye e bia preku anase ne ndwie ye hwe ebusua one vision jesu ne ba modern subscribe na se no manfo nya bi hwe nya bi enti Ghana ncho mu ni ntwa so atifia po ya na fa to mfimfim ba bia e na nsem ne ye di e ma bremu di e bobo na ye di esum na ha e ne di si na kope frasa so e di aba ba sum wo sumfo di si poku konkonkon bu ne champim na ebusua e ma munyina mo ani tie da masia enya adu.
One Vision GH, your best online news portal.